Wamkeligile kwinqanaba lokuqala lemigaqo nemithetho ye exponents, exponents rules. Masiqaleni ngezingxaki. Xa ndinganibuza ukuba u2 kwi power ka 3 umphindaphinde. Ke elichaphaza yenye indlela yokuthi phindaphinda times. U2 kwi power ka 3 umphindaphinde ngo 2 kwi power ka 5. Ungayifumana njani impendulo? Manisebenzise ipeni ebhityile. U2 kwi power ka 3 umphindaphinde ngo 2 kwi power 5. Enye yendlela onoyenza le nto kukuthi 2 kwi power ka 3 ufumana isibangu 8. U2 kwi power ka 5 ngu 32 uphindaphinde la manani ufumane uba ngu 240 axebe 256. Ungayenza ke ngaloo ndlela kuba icacile. Kodwa xa usebenza ngamanani amakhulu kunganzinyana. Kunganzinyana noko uyisebenzisa le ndlela. So nibonisa xa nisebenzisa imigaqo ye-exponents ningakwazi uphindaphinda amanani azi-exponents. Ningathanga nisebenzise laa ndlela le ndlela le yokuqala endinibonisa yona. Masicingeni ukuba uthetha ukuthini u2 kwi power ka 3. Uthetha ukuthi 2 umphindaphinde ngo 2 umphindaphinde ngo 2. Yonke loo nto uyiphindaphinde ngo 2 umphindaphinde ngo 2 umphindaphinde ngo 2 umphindaphinde ngo 2 umphindaphinde ngo 2. Sinantoni ke apha? Sino 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Into esiyenzayo ke apha si phindaphinda u2 amatyeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siphindaphinda u2 amatyeli asibhozo. Ithethe ukuthi loo nto ku2 kwi power ka 8. But ungayiqaphela loo nto u3 plus 5 ngu-8 yenza noko niyayibona noko kuyakhanya noko ngoku u2 umultiply kathathu uno-2 umphindaphinde kahlanu loo nto uyithetha ukuthi sisino 2 kwi power ka-8 ayixebe ndiyathemba ukuthi iinjongo zam ndiziphumezile masenze omnye umzekelo xa ndinothi u7 kwi power ka 2 umphindaphinde ngo 7 kwi power ka 4 ithetha ukuthini loo nto ithetha ukuthi ndino 7 abaziphindaphinda kabini ndiphindaphinde ngo 7 abaziphinda amatyeli amane 7 times 7 times 7 times 7 ithetha kuloo nto siphindaphinda u7 simphindaphinda u7 amatyeli asithandathu 7 kwi power ka 6 ngalo lonke ixesha xa siphindaphinda i-exponents ye-base efanayo ndingadibanisa i-exponents masithi ndino-7 kwi power ka 100 ndimphindaphinde ngo-7 kwi power ka 50 ndiyazi ke ngumzekelo lo kunganzima kakhulu ubala ungathanga wasebenzisa i-calculator kodwa i-exponents rules yasinceda siyazi ingxaki esifana nezi u7 ithetha ukuthi ngu-7 kwi power ka 100 umdibanise no-50 isinike loo nto u7 kwi power ka 150 ungaqaphela kodwa uba ii-base ziyaphindaphindana ayifani loo nto naxa ii-base zidibaniswa ukuba incinci into onoyenza apha kodwa ufuna ukuqaphele kakhulu. Ndizaninika unye umzekelo. Uba ndino-2 kwi-power ka-8 umphindaphinde ngo-2 kwi-power ka-20. Siyazi singadibanisa ezi exponents kuba iyi-base. Sino-2 kwi-power ka-28. Ukuba besino-2 kwi-power ka-8. 2 kwi-power ka-8. Dibanisa 2 kwi-power ka-8. Lena ke indlela yonijonga nje banihleli. Besithe ayifani le nto nale mizekeliso besenze ngaphambili. Kodwa ikhona indlela nje esinoyisebenzisa sifumane impendulo. Sino-2. Le nto iyafana ke no-2 umphindaphinde ngo-2 kwi-power ka-8. Iyafana le nto. 2 umphindaphinde ngo-2 ka-power ka-8 iyafana no-2 kwi-power ka-1 umphindaphinde no-2 kwi-power ka-8. Ithethe ukuthi ngalo mthetho wokuqala siyafana i-base, ithethe ukuthi sawudibanisa i-exponents fumane 2 kwi-power ka-9. Iyasebenza nakwi-negative exponents le ndlela. Babe ndinothi ndino-5 kwi-power negative 100 ndimphindaphinde ngo-3 to kwi-power ka xebe sorry uphindaphinde ngo-5 le kufuneka lo ufuneka ibe ngu-5 5 kwi-power ka-102. Isinike loo nto u-5 kwi-power ka-2 kuba uthabathe u-100 ku-102 sishiyeke no-2 thethe ukuthi ngu-5 kwi-power ka-2 isinike loo nto u-25. Leyo yindlela yokuqala, umgaqo wokuqala we-exponent. Uba bendinonibuza uba u-2 kwi-power ka-9 umohlule ngo-2 kwi-power ka-10 ngubani impendulo? Ibona ngathi iyabhithisa noko kodwa iyafana le mizekeliso yokuqala. Yeyiphi enye indlela yobhala u-2 kwi-power ka okanye ubhala le nto? Siyazi ke uba iyafana no-2 kwi-power ka-9 umphindaphinde ngo-1 hlula 2 kwi-power ka-10. Siyazi uba u-1 hlula 2 kwi-power ka-10 ku-2 kwi-negative 10, ithetha ukuthi sino-2 kwi-power ka-9 simphindaphinde ngo-2 kwi-negative 10. Ithetha ukuthi loo nto sitshintshe u-2 kwi-power ka-1 over 2 kwi-power 10 yenza i-2 kwi-negative exponents. So into esinoyenza singadibanisa i-exponents sibe no-2 kwi-negative negative 1 okanye sithi sino-1 kwi-2, 1 hlula 2 kwi-power ka-1. Ithetha ukuthi loo nto noba yintoni ekwi-denominator ungayibeka kwi-numerator utshintshe i-sign ibe negative, loo nto isikhokelele kumgaqo wesibini we-exponents. Sino-2 kwi-power ka-9 minus 10 isinike u-2 minus 1. Masenze omnye umzekelo. Ukuba besino-10 kwi-power ka-200 simohlule ngo-10 kwi-power ka-50. Loo nto ilingana no-10 kwi-power ka-200 thabatha 50 itsho ukuthi sino-10 kwi-power ka-50. Iyafana ke loo nto nokuthi bebesino-7 kwi-power ka-40 hlula ngo-7 kwi-power ka-minus 5. Loo nto ibizoba ngu-7 kwi-power ka-40 Tabata u minus 5 ithethe ukuthi sino 7 kwi power ka 45 cinga ngalento ingaba iyacaca singayibhala yonke lento kolhlobo njengo 7 kwi power ka 40 mphinda phini ngo 7 kwi power ka 5 icho ikuthi ngu yonke lento iza usinika u 7 kwi power ka 45 umgaqo wesibini uhlukanga kangako kokuqala uba inani eliphezulu liyafana nenani elisezantsi ukutsho ibase ungathabatha i-exponent yenani elisezantsi kwi-exponent yenani eliphezulu ukuba zombini zikwinani eliphezulu kulo mzekelo u 7 kwi power ka 40 7 kwi power ka 45 uzaw lamanani ebase efanayo kuyawunyanzeleka ukuba ii-exponents usidibanise zisinike u 45 ku omnye umzekelo okunjongoba nihleli kubani u 2 kwi power ka 9 omphindaphinde umphindaphinde ngo 4 kwi umphindaphinde ngo 4 kwi power ka 100 mhlawumbi akumele ndibe ndiya nifundisa le nto mandilinde kuqala naze umthetho wesithathu ndinika nje intluva ndinika nje intluva u 2 kwi power ka 9 uphindaphinde ngo 2 kwi power ka 2 kwi power ka 100 lo mthetho ndizonifundisa wona uthi xa unento kwi exponent futhi nenani olunyusele kwi exponent ungakwazi uphindaphinda i exponents kulo mzekelo izoba ngu 2 kwi power ka 9 phindaphinda ngo 2 kwi power ka 200 kumthetho wokuqala sifunde ukuba izoba ngu 2 kwi power ka 209 kule module landela ndizonibonisa ngokuphangaleleyo lento ndicinga ndinibhidile noko kodwa bukela le video ilandelayo emveni kwevideo elandelayo ndicinga uzokulungela ukwenza inqanaba lokuqala lemithetho ye-exponents.